ugwaruka rusanzwe ari rwinshi rutegerezwa kumva yuko nabwo nyene rufise uruhara mu kubungabunga amahoro n'umutekano kandi rufise uruhara mu guterera mu iterambere ry'igihugu.
Kucivugo abakenyezi abigeme n'ugwaruka bahimizwe kujya mu guterera mu nzego zifata ingingo kubungabunga amahoro n'umutekano. Ugwaruka rurukiye mu karere k'ibiyaga binini Region de Grand Lac rwarakoranye ahubwo ruhanahana ibyumviro ku kuntu abakenyezi abigeme n'ugwaruka bahurumbira kujya mu nzego zifata ingingo n'ibindi.
Bari ugwaruka ruvuye muri Republika Demokratike ya Congo hamwe n'ugwaruka ruvuye mu Rwanda hamwe rero n'ugwaruka rwari ruvuye mu Burundi. Mu bisanzwe n'ugwaruka rusanzwe rufise amashami rongoye kandi n'amashirahamwe ruserukira bakaba bari mu mugambi witwa Great Lakes Project. Ni umugambi uhuza ugwaruka uri mu bihugu vya Grand Lac aho rero bari mu mugambi wa Union Européenne irikira bashigikira aho tuvuga yuko ubudasa bwacu ari amahigwe canke ico twita mu gifaransa ari opportunité. Kino gikorwa rero kimwe mu ntumbero yaruko bashobora guhura bakamenyana ikindi naco bakayaga ukungene botorera hamwe ikibazo gisanzwe cigaragaza aho usanga abakenyezi canke ugwaruka batariko barafata ya mbere mu guterera ibijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano ndetse no mu guterera mu bijanye n'iterambere bariko rero barayaga uburyo ugwaruka canke abakenyezi bashobora kuja nabo nyene mu ngingo zisanzwe zifata ingingo canke mu ntwaro canke mu bikorwa bitandukanye cyangwa mu nzego zitandukanye kugira ngo nabo nyene baterere mu bungabunga ry'amahoro ndetse n'iterambere ry'igihugu.
Bice mu yago by'abaremeje ikiganiro waserukiye ubushikiranganje bw'ingira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko waserukiye ikigo seruka n'uwaserukiye ugwaruka ku rwego rw'igihugu. Izake ni nahazwe aravuga ngo mbyo bashobora gushika ko muri ibyo biyago
mu byo twashobora gushika ko nuko mu bari bako baragirisha ibiyago aribo twita aba panelist bashobora kutubwira bimwe mu ruhara ugwaruka rufise mu kugira ngo ruterere mu kubungabunga amahoro n'umutekano aho bagaruse bongera bavuga kuko ngene ugwaruka rusanzwe ari nagwishi atari gusanga ha mu Burundi mugabo no mu bihugu y'aba Republique Democratique ya Congo y'aba mu Rwanda ndetse muri kontinenti yose ya Afrika aho ugwaruka rufati ya mbere mu kuba benshi rwavati rero ugwaruka rusanzwe ari rwinshi rutegerezwa kumva yuko nabwo nyene rufise uruhara mu kubungabunga amahoro n'umutekano kandi rufise uruhara mu guterera mu iterambere ry'igihugu yaba mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi Republique Democratique ya Congo ndetse n'u Rwanda ndetse na EAC hakajamwo na Afrika yose. Mu bindi twashoboye gushika ko nuko ugwaruka rwashoboye kumenya ama opportunité cyane ivyo leta iriko irakora amahigwe nuturusho n'inguvu leta iriko irakoresha kugira ngo ishigikire ugwaruka harimo nka banke y'ugwaruka banki y'ugwaruka harimo payeje harimo n'ibindi bitandukanye leta iriko irakora kugira ngo ugwaruka rushigikirwe rufate ya mbere mu guterera mu iterambere ry'igihugu mu kubungabunga amahoro n'umutekano.
Nkomenya kandi ko nange mu gwaruka bari biteje icyo kiyago bashoboye kuronka akajya kuza imbere y'abandi mu kuremesha ikiganiro no kwishyura ku bibazo bitandukanye.